runtii ku dhacday somaliland oo dhowr wasaarado ka kooban madaxweynahuna gudoominahay guddida waanu sheegnay in shaqadaas ee imkaas muddo intaas bishaasaa rabaan aanay shaqaynayn shaqaalaha hay-adda horumarinta waddooyinka wixii baahi ay timaada insha allahu iyaga ka wada shaqaynayna gaargaasi waa arrimaa masloognahay guddigaas.